kujya mu petit Bel Chris avuga ati baramubaza ati nka bidondo agusabye collab yo bokwemera kuko kiretse umuhaye amamiliyoni n'amamiliyoni ngo kwera ko ngo wengo nturire vo yiwe
kajya kanga kambwa mimbari kahimbiri jewe bidondo
mugabo oya kuri kamera
uko ndagatuka na levo iwe mfisi msani kama uli hata kwenye mina kanyaga wezi kanyaga hata kwenye jusiko levo yake kuanzia kipesa kiuwezo kinini ya nasema yeye anatumanaga vitu yake Marekani hayawahi kukuwa na tena passport pako sabe banaishi Marekani uva babi na MT number 1 baba muri Amerika bakama magara kandi baba muri Amerika bakanyamba banakula Amerika bananiita sa upeti anaishi buterera ntakuleta mi burofa
anaishi wapi
uja aba mu buterere
Isaac TV
Salut, salut, abakunzi ba Isaac TV muraho mumeze neza ntenda mezi neza ndashimana murabona ahantu vraiment en tout cas natwabaye uno munsi hamwe tuheruka kera yani ni fujo ariko twaje turabe neza na neza ibintu harimo reka kwanza manze ndamuramutse bidondo mambo
umetafuta kazi siku mingi ya ujapata mama ni mgonjwa daktari anatumaini tena watoto shule wamefukuzwa hali imekuwa ngumu baba wewe
ni sawa
mezenet
ego cyane cyane
urashimimana
ndashimimana ndakomeye
iyo nzoga cyane iyo juru kuri mwe twagura
iyi ni ji jaune bahita ji jaune
ji jaune jaune
ji jaune ari ji za rouge ndabona ko bashizemo umucungwa ko umucungwa uri jaune nayo itwa ji jaune
ji jaune ya bidondo wewe kumenga mukabondo sihu wa kandi sikunda no gutembera uri mu biki nga
bo naje kuraba mugenzi yari ambye afise clip na NTM MT number 1 itwa Babi.
Babi.
Babi. Ya itwa Babi. Aba mu gihugu cyanze sabangama ariko ni murundi akora ndirimbo z'abarundi.
Yeah.
Itwa Babi avec double B avec I Babi bamwita Babi.
Eh subira mwe twumve.
Babi double B avec I simple bamwita Babi. Bono mustar ariko uje bona
double B na B
na B naje kumusupportinga ngabandi umustar mu legend aje gufasha ngabandi sininjira muri clip yewe birashoboka nkinjira me
ni clip gusa cyangwa nawo byo biri kumwe
ah ni clip gusa ni clip ya ni clip
ya bidondo n'umuntu novuga ubu unya uri kuramenyekana cyane ku makomedi ariko kandi nsubiye inyuma gato ama video wewe ugira ukora ama video hamwe hamwe urakora ibiganiro ukavuga ati je na kotesheje impuzu ibi ninza nkwaye ibyo ubona ubu n'ubu ariko turabye ama video ukamenga nta novuga gute ntashika kure nkuko byipfuza ngo aba nuvuga ngo havemo ama hit song wibaza ko biva kuki eske nta ntege biguta
iyo si probleme yanje ni probleme y'abafans urabona ni probleme y'abafans si probleme yanje c'est la vérité je ndi ko ndakuvugisha ukuri ni probleme y'abafans kubera iki je nashobora gushira mu buryo nga 3 million 4 million kugira ngo video siniko nakwambia acha pana vaki ato cha benga
ani ngapi
namba ya sengre angaye
nangaye
ishenete yangaye
nangaye
kirato kwa kei masi ndakigura sa 50 mil
ya hama
kilatu chuo nyini
afu sasa
jesi mbesha nga bagi ya ba ugya mupeti ya rabesha nga waguzwa kilato ngo 50 milio jesi besha ikirato bakigugwa sa 50 mil
ahugo rero urabon hari I video yakoze ujya mu petit Bel Chris avuga ati baramubaza ati nka bidondo agusabye collab yo bokwemera kuko kiretse umuhaye amamiliyoni n'amamiliyoni ngo kubera ko ngo wengo nturire vo yiwe ikingo arakurenze
ujya mu petit ivyo twagize urabona aba MT number 1 na Mr Babi Babi avec double V yari amamagaye double B avec double B Babi B avec double B, apana double V, double B mumbabarire. Barama magaye ngamulegende umuririmvyi wa kera naje kuba supporting nga mekagya kanga kamga mimbari kahimbiri jewe bidondo
bidondo mugabo kanabidondo kuri kamera
ukunda gatuka na level iwe mfise na ubona abantu baranyubaha bakamamagara bidondo ngo muri video yiwacu uturabire uwe ngo mu legende urashobora gudukosora niki 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 na level ya babi gafise kashora kumamagara
je double b
double b babi avec double b arama magaye bidondo ingonda fisi video undabire bintu uru mu legende muririmvyi wa kera nuko msanii wa zamani karibu nyumbani uangalie video yangu kwetu karibu ntasikia raha. Sasa msanii kama uli hata kwenye mimi na kanyaga hawezi kanyaga hata kwenye juice kolevo yake kuanzia kipesa kiuwezo kinini yeye anasema yeye anatumanaga vitu vyake Marekani hayawahi kukua na tena passport. Bako sabe banaishi Marekani. Uva babi na MT number 1, baba muri America bakama magara. Kandi baba muri America bakanyamba banakula America. Bana ni. Sa upeti anaishi buterere ntakuleta miburofa.
Anaishi wapi?
Ugya aba mu buterere.
Anaishi kwa nyosha.
Je bantu baba muri America bakama magara.
Anakula ananyamba buterere
na ni voya nja fise. Ndiko ndakubwira. Ache maneno.
Sasa. Ndiko ndavuga ati rero wewe wavuze ni problem y'abafana.
Ishiko makali. Tusubiremo ni probleme ya
yabafana kuba badakurikirana ibikorwa byawe kandi wa depanshije ariko kamene
abafana banje ni bafana bakera n'abatama ibintu vya ma réseaux sociaux ni babimenyereye cyane bariko bararindira nsohore ama cassette na masidi mugabo byarare bisha passé niko naenda na wazoeza kidogo kidogo mukeneye bidondo mugende kuri YouTube
kwa nini urane iyi generation turimo bajya anyura babona bagisha kama cassette urabe ubihoze gato osi novuga ubihoze kameme n'abafana ariko urabe ukuntu we branding mwaba bashasha nabo mwigeneration
shasha n'ibyo bose urabona ko ndi kumwe n'aba babi n'aba MT number 1 umugabo umva ni pole pole umva Jazzin baby aramusumbya Arkeli ibintu bya réseaux sociaux ma social media ma subscribe mabiki ngaba Chris Brown baramusumbya Raquel sikugira ngo baramusumbya kuri rimba baramusumbya bu legende to turaba legende tumenyere ibintu bya kera turiko turaza mugabo mu generation me mugabo ni pole pole juu myaka yetu isha passé inabidi sa tunaanza kuwasaidia petit wa technique lakini huyu ni muda wabo Rone jen organiza konseri je abantu bangunda kera na bapapa ubu bamaze kushaje bafise bako na mayimvi
umva ifo rera winzire mu bana babo rera kuko mugaka meme
ona mwe munizoe domana niko na uwa
batoto kuzoea
wose ko toto show ako toto show none ufise myaka ingahe
oya toto show ngisiguri mya
ufise myaka ingahe
22 ans
22 ans James 43 urabona ko ndagusumbya 23 ans de plus ego je na charge aunioni kawa niko na inji
ufite bana bangahe haja
batandatu
abo rero
abo nionzi
ukaba ufite ba bidondine bangahe
bidondine ufite n'umwe me bagya bene ni pineza reserve namaze kubabwira kenshi
okay abo bana bose nabi nabo na ba bidondine wae
ba pineza reserve 8 7 combien tout ça c'est là
gusa abo bana bose na ba bidondine
c'est la pineza de reserve kuko pine ito bose nshobora ku remplace
ana bidondine aratoboka
oya naratoboka arigado kuko irya ni pine original nico gituma ndayikunda nashobora kwindura mega iraguma imbere modoka iri kuragenda
itsigumanize
ego
bidondo we iyo ji
ji ji ji jone
bidondine
babi ewana wambie nakunywa ji jone mwambie nani ni Santa Isaac promoter.
Bon, ushaka kunjana pendeni ya sujet y'umuziki wawe ariko kameme nubwo ari ngorane y'abafanzi bawe canke uko ivyo bamenyereye atari kuri kurakora ubu biraca intege
yes ndiko ndako
biraca intege kuko kudepasa 3 millions et plus nkuko wabivuze
Naraso yanje ishasha itwa naringaringa njenda no. Maze kubona abantu benshi barayifata nikiwa nawe naringaringa oh naringaringa nimekutana na wengi ila kwako nimetulia ya akasemwa mengi yako masikio akasikia tumebanana na izake kama pete oh ya izake tumebanana mimi na wewe kama pete kidole Isaac TV amaze kwininjira mu
nikiwa nawe
naringaringa yo naringaringa wangu ni wewe baby you
kumbe romantic abidon
je eh je ni romantic nico gituma abakogwa barangunda ba bidondin set with 4 5 mare bare baramvanga ari umukogwa yampanga ejo na shafie na rini ntaku jinyonga lakini kamoheba juu niko na bidondini eh
uko na bidondini angalia huku
kuna angalia watoto apana. Watoto wanapiririka
eh
watoto wanapiririka
acha enda fasi lero tukentubi
abana baji
bidondo iji ya jone inakufanya
iji ya jone ah nukuna kakitu ni itiandani
ah kakitu gani
eh
kakitu gani
kakitu kabien
kakitu gani sasa?
Ah, juu kwa vitamu niongezea kasukari.
Ah, okay. So, bidondo tuge kuri kote ya komedi yawe lao. Bila komedi zawe no vuga ni zimwe muzi abantu bariko barakunda. Bivanye n'ukuntu bikora cyanke suje ukorerako.
Bo en fait
ya nkaje turi kumwe nawe radi kumwa umu actrice mwiza cyanke umu acteur mwiza. Donc hari ho hose abari active cyanke active. Nta jewe ni kintu wonkinisha muri comedy ubu nyene turi kumwe mu mwanya nyene.
Ndashaka ndako kimishe comedy. Ushaka comedy. Uri mu actrice. Uranyishura.
Tend ma actrice.
Shira na kabo.
Allo bébé.
Allo baby.
Est-ce que ça va?
Ça va bien.
Chouchou. Chouchou.
Oui.
Urazi ngene ndagukunda shawe.
Kunda nkiki?
Umvira chouchou. Nakuguriye tubajaji tubiri. Ariko mbira ko no munsi urama pompompo.
OK.
Bébé.
Oui.
Narakuguriye tubajaji tubiri mbira ko no munsi urama pompompo.
Pompompo na isize muhira.
Oh ya pompompo ndibaza kuyitembera na gata amaguru.
Gezao, gezao.
Nageza. Ça c'est la comédie quand même.
Yeah,
Isaac promoter. Ndabakunda cyane.
Isaac promoter.
Ça c'est la comédie.
Isaac promoter.
Yeah, nini. Isaac TV.
Okay.
Nari na baki.
Bidondo.
Juma Jux kwenye kamera. Uni Juma Jux bamwita.
Eh bamwita Juma
Jux. Juma Jux. Yeah man.
Muku no vuga mukurangiza ikiganiro Bidondo. Unajua kama wewe tunaweza tukangea yani tukalala hata hapa.
Yani
ikintu wobwira abafanzi bawe ja. Kugira ngo kumbure yale babandanya bagukurikirana ikintu gishashu bafitiye nka haba muri comedy cyangwa mu muziki n'ubwiye ki kugira ngo
ale gusa 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 ale gusa na we demu analewa anataka niguse huyo mtoto kisebende yeye ana shepa kiengenge matako kienzenze barimba matako natwe turaririmba baba ariko mumbabarira ariko sinabavuze sije umwe mwarabiririnje nacho iyo ni ndirimbo yanje nshasha nca ndayishira kuri YouTube itwa gusa bafanzi banje ndabakunda cyane bidondo sivo change mukunde gukurikira kwa kivodo RFM kivodo na murabona indirimbo arakunda ku RFM kuno yo kugira RFM ka umwumvirize indirimbo zanje
nibitega makasete ni
namakasete eh makasete kwa Isaac promoter change kwa kivodo
Isaac promoter ni nani
Isaac Isaac TV
eh
ah promoter kuko kera yari alikuwa anani promoter
ibya kera ubu rero ni nkibijya bya makasete byagiye ubu turi kuri Isaac TV
TV yeah. Isaac TV
yeah, yeah. Wende jiongezea kajijon kashash
na okay ta kupa kashishon kamem
ah sante nashukuru
mbona uko unanifukuza utaki tuende pamoja
Twende
leo ni msi wako.
Acha kwanza.
Leo mturu yako.
Jijon.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Isaac TV. Happy birthday to you. Nararimbye fo cyangwa bien.
Bien sana. We unaweza kaimba mbaya hapa na haiwezekani.
Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza Isaac TV. Sabukuru nziza. Chenere cha bidondo. Bidondo makayabo. Sheri ndagiye.
Bidondo nani?
Bidondo makayabo. Ndikumwe ndikumwe na MT number 1 yaramamagaye muri clip yiwe featuring na Babi ndaje kugira bya bindi bya bidondo. MT number 1. Eh wagwani avuga fresh musaza naramamagaye. Yaramamaje muri clip yiwe ndaje kumusupportinga nga mu legende. Merci. Bisu micro.
Il y a besoin de double B. Il y a une Babi. Double B. J jaune. Après la J jaune. J jaune.
Après
la U. So. Ah, que ça, c'est activé. Ndabakunda cyane. Tu kumwe na mba numva ntesa ya. Murabizi atari kimwe ku kindi. Abari topic kanaka canke. Bishasha. Muramona. So, I'm going to subscribe. I'm going to subscribe.
Isaac TV, oh.